So, ungitshele. Usese ku-radar yami.
Yeah.
Am I still covered?
Ngiyinsila yakho general. Ingakho ngisumele phezulu uma ungitshela ukuthi ngikhali mave idinga usizo. Ukube bengazi ukuthi impilo yakhe isengcupheni, bengizonikela ngeyami ukuze ngihle ngeyakhe.
Relax. Nandaba nokubhaza kwakho mina. I'm just surprised ukuthi uGF lasted for as long as he did. Baby, useless liyansha. Nangulwa Mgedeza loya. Uthatha kancane. Uyangiyatsa.
Akazi ukuthi wena inkunzi emalunda lona.
He knows exactly who I am. Ufuna ukungitreat-a nje njengesikate esi-cheap. What do you know about him?
Mgedeza?
Yes.
uyahlonishwa uyasatshwa ayikho into eyenzeka la eDiepcity angayazi kanti usondelene kakhulu nomndeni wakhe futhi ube umuntu othembeke kakhulu kwinkalimeva.
So akusuye ucisha uGF?
Cha.
You sure?
Yeah.